whiwhiti ai, ki tahi ki te hai papa nei ai.
Karangatia rā, te tai rā whiti. Kaua e wahangu, kōrero hea kia rongo ai koe. Tai rā whiti, e tū, tō pōti, tō reo. He whakamārama anō, whakapā atu ki GDC irakati GOVT irakati NZ.